pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu Crazy Buses yakubweretsera mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndi bwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Blantyre yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndi bwana 28,000 kwacha kuchoka ku Blantyre yakupita ku Msusu akulu 32,500 kwacha ndibwana 25,000 kwacha return ticket akulu 60,000 kwacha ndibwana 47,000 kwacha kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndibwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndibwana 25,000 kwacha mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022 ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangu imbani foni pa nambala iyi 0886 780 355 Crazy Buses miles of smiles to your destination.
Kala tati mechoka kumuchuku Malawi. Obwa ndi mukuti chani tsopano?
Achimwene, muli bwanji tsiku la lero. Ife tonse abale anu kuno kwano. Ayi ndithu bulani moya mwene. Zina zonse muchita kudandaula kwenikweni. Ndinakuzani kale kuti kudandaula dandaula sikutibe kungatibweretsere masiku ochuluka pakati pathu. Kuvomereza ndiye makhwala amtengo wapatali. Zinthu zimayenda mwachangu kwambiri. Nkhani yoti basi zakhweze tsopano ziyamba kupita ku Mangochi kuchokera ku Blantyre ndi yavuta kuopsa chimwene kukhwezeku zikuoneka kuti amaganizira kwambiri makasitomala zije zimawunjika anthu opita ku Mangochi kuchokera ku Blantyre kapena opita ku Blantyre kuchokera ku Mangochi kwawunjika mu basi kenaka kumangoayendetsa ngati mwina make basi kunyamuka kenakanso kumangozungulirazungulira nawo zimene zija zikuoneka kuti tsopano zitha ndi kubwera kwa khweze ku Mangochiku ndimafuna ndikuwuzani kuti nkhani zachimazi zikuoneka kuti inepe na pakebe zikundivuta chimwene mmene ndalama yathu yakwacha ikunjonjolera kugwa chozondoka zomanichititsa mantha kwambiri ndimazifunsa kuti kodi ndiye kuti zinthu zakezi kwenikweni zimayenda bwanji ndalama yathu yakwacha tsopano ndende chizuda mwene ndimafunsa kuti ndiye kuti palibe ponso njira ina iliyonse yoti ikhoza kuchitika kuti mwina mwake kunjonjola kumene ikumanjonjola pakadali panoku kungakhale ngati kwachepako pepani nangasenafe sinapita kusukulu kwenikweni koma ndimangolingalira madolo anapita kusukuluwo kodi ndiye kuti basi palibepo chilichonse chimene chingachitike basi tidzingolira kumangoione kunjonjola choncho kuti mayo iyo mayo yagwaso amayo iyo yagwaso basi kungokhala kadziko komangolira basi owatapo kuchirapo kena kalikonse koma kodi ndizoona kuti china mbala chikuchitika kunoche ndiye kuti basi sitingathese kuchitapo kanthu kukwera kwa mitengo yakatunthu ofunikira kwambiri ndiye kuti ino basi sitingatheno kuyowererapo kuteteza nzika kuti moyo usakhale wolimba kwambiri ndiye kuti vi wanthu vophunzira bwinovo nkhani imangothera pa tiyeni tigwetse ndalamayi basi mphamvu zake zachuluka zimene ziwonekezo ikakwayikaya zikhala zomwezo basi aziumana okhaokha achimwene achina bwande mwa mtasa ndi anzawo bwalani mabuku athu zikuonetsa kuti yagwa basi inalipo nthawi yachimwene mukumbukira inuyo maiko ngati Zambia nawonso ndalama yawo idasanduka chizude koma ayi ndithu anayitembenuza pano ndi nkhani zina kodi ndiye kuti yathuyi sinafike pamenepo potembenuzapo chizude chimene pang'ono ndi pang'ono chikusanduka chongogulira mtonongoli m'makwalalamo basi izi zachumazi zomwe tipalamulitsa chimwene tikazikamba kwambiri tikumapezeka kuti taphotchola tapalamula nazo. Mukumbukira bwino lomwe inuyo tidayakambapo zoti mfundo zina za chuma zimene tikutsatira kwathu kuno zopangisa kuti dziko lathu lidzisanduka dziko limene kukhale mabulak market ambiri. Mukumbukira ino ndidayakambapo kuti mmene tikuchitira zinthu zathu kuno tikupangisa kuti misika ya bulak market ichuluke. Tinashomola ng'ona atu achimwene kugwidwa pa khosi ndi anyamata. Iweyo ndani ukamba kupangisa bulak market ya forest munthu wachabechabe iwe bololo obande kulephera kufunsa kuti kodi ndiye kuti mukuti chimene tanamapo ndi chani. Ayi kapa wachabechabe iwe koma ndizochita kubisanso kuti kwathu kuno ndalama za forest sizikupezeka mau mwinawo zopezeka pa anyamata. Lero lino azikoni wanu ndalama ndi wathu akuthamanga nawo yomweyo. Ukatenga forest yonse momwe kupezekamo ndikupita nayo pa misika ya bulak kumakayala pamenepo ngati makakana chizindikiro choti pena pake zinthu zathu zatisokonekera chimwene. Kwathu kuno chilungamo timachidziwa koma timalambalala ngakhale mabwasalawo awo amene amatipangira kuti ayi ndalama mphamvu ikhale pakuti iwo amene akafuna forest akumapita pa msika wakuda pomwepo pa bulakipo ukapeza madola. Misika yao yovomerezekayo mulibe mukali konse. Enaso mabwasalawo ndamena mathandizira kutulutsa maforestiwo kuchokera pa misika yovomerezekayo ndikuyiponya pa misika yakudayo ya bulak. Chifukwa chake akuchidziwa kuti kumeneko ndikumene apange ndalama za nkhani nkhani. Anthu akatuluka kupita kwina ukabwerako ndi madola kokasintha ndi kumsika wakuda basi kumene akaisintha akhala ndi zizude zambiri. Ndiye kunena kuti kwathu kuno ya beba ndi imeneyi ya msika wa bulak akuti wachabechabe sikusinja weniweni sha. Okay, chabwino pali zambiri kwathu kuno zimene zikuzondoka chimwene. Ifeyo ndi ubantasa wathu tikamaona zina zake tumangopukusaputa chimwene. Ena mamafuta mene kwathu kuno tikumana nawo ndochita kulengedwa ndi anthu enake kuti aphema kwacha alemere osatisewero. Simungakhulupirire kuti mukuzunzika kwathu ambiri alemera amwene. Iyi nkhani yachimangayi simuona mmene yayendera tidayang'ambapo ukamwa ife kunena za chimanga koma anthu analidu ngati sakumva koma chochita amachidziwa ndithu. Kwathu kuno kwagona mamafiya ambiri kwabasi ukamberembere uja tinkaonera mafiri munthawi imene ija panopa amwene umachitika laivi makono. Ena fe tikumakhala ni mantha kuti kodi tigona koma usiku mamafiya satipeza nkutichita tintini. Nkhani yakuno ya adimaliki tinayiyamba kalekale kuikamba chimwene nthawi imene ija koma anthu okhuzidwawo analiphe ngati sakumva koma madziwa ndithu chimene chitali kuchitika. Anthu akumatenga chimanga kumanena kuti akugula chimanga kwa adimaliki tidalankhulapo ife kuti koma mabwana zikuyenda bwanji kodi zinthu zakezi. Panalibeponso ufuna kumvetsererayi ndalama anthu zitawalowa mmakutu zitayamba kumveka kuti wabande mathilaki twangapo azimirira ndi chimanga asowa kuchokera kwa adimaliki mwini galimotozo ndikupezeka ndikumufunsa kuti iwe galimotozo zadza ndi chimanga mwapita nazo kuti zalowera kuti chimanga ubweze. Ayi pachada yankha mlimba mtima kuti kodi ngati ndine ndekha ndikumba chimanga kumeneku kulilo gulu osatisewero amwene. Nkhani simungakhulupirire kuti inathira pomwepo anamasulidwa sinapitirirenso ankadziwa kuti akayikoka ndiye kuti ulula zambiri ndiye manyasaso monga anthu oleza mtima basi tinangoti zii osafunanso kutsatira kuti kodi chochitika ndi chani ndi chimanga chathu kwa adimaliki. Ataba chimanga mudzina loti amagula anakachisunga amwene. Lero lino kwa adimaliki nthawi yakwana agulitse chimanga chimanga alibe anthu anachitenga ndititani. Basi tiye ndidzigula kwa anthu wamba kuti tidyetse anthu athu asafe ndi njala ndiye mukudziwa kwagulitsa chimanga kwa adimaliki iko ndi ndani. Omwe achada achibajatu chimanga chakenso chomwecho chimene chidayambedwa acho pa mtengo koma tsopano okwera kwambiri. Kwathu kuno anthu enake ndochenjera kwambiri ndi mamafiya ukaba chimanga kwa adimaliki kena kanthawi ya njala ndikupita nachonso kwachigulitsa komweko kwa adimalikiko kuteleko akamva zakalata ya chimwene akukwiyanane kwambiri ayindika mfuti ka mchuno kuteleko andisakasaka koopsa kuti ndabudula mmemu wa golo mudzindipemphera chimwene tikuloweraku zinthu zayamba kuopsa anthu ena akamba khani mphamvu koopsa kupanga zinthu osaopanso ndipo wina aliyense olimbana nawo ngati mwanjowobwa ndi bwantasa kuthana nawo basi nyasalande anthu ambiri samamukonda ayi koma amakonda mimba zawo basi ulendo winawo ndi dzakamba za malonda ozembetsa anthu amene akuchitika kwathu kuno ndipo anthu enake amakatapa ndalama kwa nzembetsiyo kenaka umakhala du ngati palibe chichonse chomwe chikuchitika ayi ndithu Aseba man, ujeni kodi munomo ujeni mandasi kuzopese kata
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi